Timan Beast Production.
Yeah. Guns. And like, the next scene of Timan Beast. It will shine, it will shine, it will shine freestyle. Yeah. Namaswa chame ngenile swilweni sweswi xikhongelo xa me xifikile tilweni sweswi hampere ni file xika ntsumi ta ni pfuna sweswi ni va vonisa xipoko pheva ni dlaya ni tlhela ni pfuka sweswi na mali ringa swa alamo me ni ta pfuka sweswi va fungile va ku ni file a ku na ku pfuka sweswi endzhaki kule phela socha ri fambe pfuka sweswi voyi ma target me ni sniper a ku na ku pfuka sweswi vana va valoyi va gaqeta era sweswi na ku yi jika sweswi ni va susela nyimpi sweswi sweswi cica agenda ni faka timeni ntirhweni sweswi AC choose nduna na yi tshama le ku tirhweni sweswi ni ja ku tsokotsa sweswi vo va ja ku limala vola ku ni khosa sweswi va ta limala me ni le gemini voyi va dzaberi va ta rivala nkingha vo timbyana ku vo phakeliwa va rivala I'm still able and for sweswi ma disable the broad trouble ava laveki ka distable va unstable and me sweswi distable see I'm all about my paper you might just stay
alone it kula voya bya nyari na masochi ngeni le
swilweni
it kula voya bya nyari na masochi amehe le swilweni
ava hi pfalela mara sweswi le phakathi xigubu xa timeni xiba swa mphakathi na mavhenda va ri a wu na khakhathi hi va nghena le limpompo hi va jisa makarati
it
kula voya bya nyari na masochi ngeni le
swilweni
Yeah. I'm the return of the Tsonga rap, so who are you? Tinta katinyari, kasi mani la unga tafaka Yenda keep and come banga, nrinzelwa faka Kankoku wala keteni, vange buku livo motherfucker Ngapa za keepa na masocha, spili smarta faka Kaleva ifalela na masocha, vanga la taifaka Vata mzela, pshaki ini, spavisa kankaka Avala kuisusa, driver, rurumera, loka starter Shkwembu shtekile tafula, pshesu jiwa starter The main course vana beef, na main order kata Kale va trepela bendo sweswi dziwa strata sweswi ni lava kuprova swaku hinkwavu ka voyi swilatalata Tsonga makaveli socha ra mambela Timan Beast stop a beat send va bela a kaphela ni sata wu phela vongwane mangi qwayisi vo qaphela gacho nika sleeping on minje pilo vo qamela ey a kiveki meya ni borha a kaphela nkingha loko ku nga na beat swaku ndopu va qaphela ey fike masocha mi va byela va qaphela swaku rini kumbe njhani a va swi tivi vo qaphela
hi tlulani voya bya nyari Na masochi ngeni le swilweni
Ngakanani
Hi tlulani voya bya nyari Na masochi amehe le swilweni